Ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu Ikarongi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25.31 na 41. Ikisoro mu bumanuko bwa Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Fidele Niyongabo abaramutsa kandi abaha ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ejo ku munsi w'Imana niho ryasozegwa.
Turizera yuko bosozo kwitabira ibyo bikorwa kanatsinda abonye ko muri Assemble General bose bari baje, bose bari bahari. Kandi turabona umurwi uvuga kutazitabira ibikorwa tukisi bari mu nyuma.
Uyo ni Claver Hacimana, umuyobozi mushasha w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko wa basketball mu Burundi, FEBABU. Umugambi uri ku butegetsi muri Togo watsindiye ibibanza byinshi cyane mu nama nshingamateka mu matora y'abashingamateka. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping kuri uyu w'Imana yaratanguye urugendo rw'iminsi itatu ku mugabane w'Uburaya. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turayabashikiza ku buryo bunonosoye mu kanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nta ntambwe ibihugu bigenewe agahengwe hagati ya Israel n'umugwi Hamas byari bwagire ejo ku munsi w'Imana i Kairo mu Misiri. Umutegetsi w'umugwi Hamas Ismail Haniye yatangaje ko umugwi ayoboye ushaka amasezerano yo guhagarika ingwano adasiga ikibazo na kimwe nyuma yo hagarika ivyo avuga ko ari agasomborotso ka Israel. Yavuze ko umugwi Hamas ushaka ko Israel iwuhumuriza kubijanye no gukura inteko zayo mu ntara ya Gaza. Ni mu gihe uwo mugwi nawo urekura abo wagize imbohe bagera ku ijana, Israel nayo ikarekura abanyororo b'Abanyapalestina amajana n'amajana bari mu mabohero yayo. Mu itangazo umutegetsi w'umugwi Hamas yagirije umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ko abandanya agasomborotso mu ntara ya Gaza kandi ko ariko atuma intambara ikwiragira mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Yagirije kandi Netanyahu ko ariko ageramira utwigoro tw'abariko bahuza impande zombi tumaze indwi zitari nke. Ari mu gisagara cya Yeruzalemu umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yiyamirije ihagarikwa ijyayo ryose ry'ingwano ryotuma umugwi Hamas ubandanya kugenzura intara ya Gaza. Yavuze ko izo vyotuma uwo mugwi ubandanya kugeramira umutekano w'igihugu ciwe. Yatangaje ko mu gihe Israel yerekanye ugushaka kwayo, umugwi Hamas wagumye udadaza kuho uhagaze. Netanyahu yaseguye ko Israel idashobora kuvyemera kubera umugwi Hamas wosubira gukora ubundi bwicanyi bukabije no kunyuruza abantu. Naho muri Ukraine umwaka ugira gatatu bikwirikiranya kuri uyu w'Imana, abanya Ukraine bahimbaje umunsi mukuru wa Pasika y'abakristo baba Orthodox mu gihe inteko z'Uburusiya ziko zitera zigira intambwe mu buseruko bwa Ukraine cyane cyane mu micungararo y'igisagara gifite akamaro gakomeye cya Chasivya. Naho inteko z'Uburusiya zigeramiye ibice bitari bike byo mu buseruko bwa Ukraine aba mu gisagara cya Kostinyanti Nivka ku birometero 15 mu manuko bushira uburengero bw'igisagara cya Chasiv ya bahimbaje imisa ya Pasika y'aba Orthodox. Natalia Hirihorieva afise imyaka 58 yatangaje ko bahimbaje Pasika mu mwaka wa 2022 n'uw'ibihumbi 2023 kandi bayihimbaje kandi no muri uyu mwaka. Umupadiri yasomye imisa ya Pasika yiyamirije uwo yise umwansi atubaha Imana. Yaragirishije igisabisho cyo gusabira igihugu cya Ukraine gutsinda umwansi. Mu butumwa bwa Pasika, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yashikirije ari ku mugwa mukuru Kiev yasavye abanya Ukraine kuja hamwe mu bisabisho bakongera bagasengera inteko za Ukraine ziri ku rugamba. Yavuze ko Imana ifise ibendera ry'igihugu ciwe ku rutugu rwayo. Perezida Zelensky yavuze ko igihugu ciwe kimaze imisi 82 kigwanya Uburusiya mu gihe kirondera intsinzi. Akaba yasavye abanyagihugu gusabirana no kunga ubumwe. Ku mugwa w'umukuru w'Uburusiya Perezida Vladimir Putin yitavye imisa ya Pasika yari iyobowe n'umuyobozi mukuru wa Ekleziya y'aba Orthodox mu gihugu. Umuntu ashigikiye cyane Perezida Putin n'ingwano Uburusiya burimwo muri Ukraine. Abakristu b'aba Orthodox mu bisanzwe bahimbaza Pasika inyuma y'abakristu b'abakatolika n'abaprotestanti. Muri icyo gihe intego z'Uburusiya zibandanya kwigarurira ibindi bice byo mu buseruko bwa Ukraine. Ibitero bikomeye vy'Uburusiya biriko bibera mu micungararo y'igisagara cya Chasivya. Abitegereza ibintu n'ibindi batangaje ko Kostyantynivka igisagara gikomeye kiri mu ntara irimwo amahinguriro ya Donetsk ishobora kuzokwirikira mu bitero by'intego z'u Burusiya niyo zigarurira igisagara kiri hafi yaho cha Chasiv ya tuze muri Afrika ho mugambwe uri ku butegetsi muri Togo Union pour la République watsindiye ibibanza byinshi cyane mu nama nshinga mateka mu matora y'abashinga mateka yabaye ku itariki 29 y'ukwezi kwa kane biharuro vya mbere byavuye mu matora ugwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora rwashize ahabona mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rangiye vyerekanye ko umugambwe uri ku butegetsi watsindiye ibibanza 108 ku bibanza 113 bigize inama nshinga mateka byavuye mu matora bizorekurira President Faure Nyasimbe kongereza ikiringo cyo cy'imyaka 19 amaze ku butegetsi. Amatora ya ku itariki 29 y'ukwezi kwa kane yabaye mu gihe hari cyuka kibi cha politiki inyuma y'iyemezwa itahuriwe ko na bose gibwirizwa nshingiro rishasha mu ntango z'ukwezi kwa kane hamwe n'itotezwa ry'abatavuga rumwe na leta bari mu myerekano. Ibyavuye muri aya matora bizoha President Faure Nyasimbe uburenganzira bwo gushyiraho amabanga mashasha y'umukuru w'inama y'abashikiranganji. Icyo kibanza gisa n'icyo umushikiranganji wa mbere kizohabwa umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi watsinze n'amajwi menshi cyane mu matora y'abashinga amateka aheruka. Hisunzwe ibwirizwa nshingiro rya hora President Nyasimbe yari gushobora kwitoza amabanga y'umukuru w'igihugu mu kindi kiringo kimwe gusa. Byari kumurekurira kubandanya ari umukuru w'igihugu mu kindi kiringo cy'imyaka 5 guhera mu mwaka w'2025. Imigambwe itavuga rumwe na leta yatangaje kwico kibanza gishasha kizotuma President Nyasimbe yongereza ikiringo ciwe ku butegetsi. President Faure Nyasimbe yashitse ku butegetsi muri Togo mu mwaka w'2005 igihe se wiwe Nyasimbe Eyadema yitaba Imana inyuma yo kwamaze imyaka igera kuri 40 ari ku butegetsi. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping kuri uyu w'Imana yaratanguye urugendo rw'iminsi 3 ku mugabane w'Uburaya. Mu gihe ibihugu byo kuri uyu mugabane bitumvikana ku kugene byo bifatamwo ku bijanye n'imigenderanire n'Ubushinwa, inguvu n'igihagararo cabwo bitera bikomera kurushiriza. Perezida Xi Jinping yatanguye urugendo rwiwe mu gihugu cy'u Bufaransa, mu nyuma yahazoja mu bihugu bya Serbia na Hongria. Ibihugu byombi bibonwa ko bicuditse n'Ubushinwa hamwe na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Ivyo bihugu biraronka kandi imitayi ikomeye ivuye mu Bushinwa. Igihe yashika mu Bufaransa yakiwe n'umushikiranganji wa mbere w'Ubufaransa Gabriel Attal. Inyuma yuko yashitse Perezida Xi Jinping yatangaje ko afise icizere ko urugendo rwiwe ruzokomeza imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'Ubufaransa, mu vyo yavuze ko bizofasha kubahiriza umutekano mu makungu. Uno munsi ku wa mbere Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron araza kwakira icese Perezida Xi Jinping. Abo bategetsi bombi bazobonana n'umukuru w'inama nyobozi y'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya Ursula von der Leyen. Itegekanijwe ko Ursula von der Leyen yifatanya na Macron mu gutuma Ubushinwa bwubahiriza imigambi myiza mu by'ubudandaji n'umugabane w'Uburaya, hamwe no gukoresha inguvu n'igihagararo cabwo mu kugondoza Uburusiya kugira buhagarika ingwano yabwo muri Ukraine. Ubushinwa bwatangaje ko ataruhande na rumwe buhengamiye ko mu ntambara iri kiba muri Ukraine. Yamara Ubushinwa bwagirijwe ko bufasha Uburusiya mu kuburonsa ibintu bikomeye bukoresha mu guhingura ibigwanisho bukoresha muri Ukraine. Umuryango w'umwe bw'Uburaya waratanguje itohoza ku migambi y'Ubushinwa yo gufata mu mugongo mu buryo budakwiriye amashirahamwe yayo akora imirimo y'ubudandaji mu bituma higanwa kurusha ayo ku mugabane w'Uburaya. Umuryango w'umwe bw'Uburaya ushobora kuzoshiraho amatagisi akomeye ku bidandazwa bitari bike biturutse mu Bushinwa. Urugendo rwa Xi Jinping ku mugabane w'Uburaya zokwirikiranwa hafi n'abategetsi ba Leta ya Amerika i Washington. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Congo vyegetse igitero cakozwe ku ikambi yegeranijwemwo abateshejwe izabo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Congo ku Rwanda no ku bagwanyi ba M23. Ico kibome cahitanye abantu 9 barimwo n'abana 7. Ibindi kuri inkuru tubibaze Venuste Nshimiyimana.
Ministeri w'ububanyi n'amahanga y'Amerika yatangaje kuri uyu wa gatanu ko icyo gisasu cyarasiye ku birindiro bifitwe n'ingabo z'u Rwanda n'umutwe wa M23. Umuvugizi w'iyo ministeri yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihangayikishijwe n'ubwiyongere bw'ingabo z'u Rwanda n'iza M23 muri iyi minsi ishize mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yagize ati ni ngombwa ko ibihugu byombi byubaha ubusugire bwa buri kimwe kandi abahonyoye uburenganzira bwa kiremwa muntu muri intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo bakabiryozwa. Leta y'u Rwanda yamaganye bivugwa na leta zunze ubumwe za Amerika. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makoro yavuze ko ingabo z'u Rwanda zikora kinyamwuga zidashobora kurasa ku nkambi atahubwo ni murebe imitwe ya FDLR na wazalendo ikigicyo n'ingabo za leta FARDC yabitangaje akoresheje urubuga rwa X. Ingabo za leta FARDC n'umutwe wa M23 bitanye bamwana buri wese arega undi kuba ariwe warashe icyo gishashu.
Inama rusangi y'amashirahamwe y'abanyamurenge bibukavu iri yamiriza inyifato ya Colonel Nyembo Kifu ashinzwe iperereza rya gisirikare mu ntara ya Kivu na Maniema. Mu ibaruwa bandikiye umushikiranganji ajeje ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano bavuga ko uwo mu ofisiye Nyembo Kifu abandanya gutoteza abanyamurenge abapfunga. Enoke Ruberangabo yigeze kuba umudepute mu nama nshingamateka n'umwe mu basinye iryo baruwa. Yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Abo bafashwe nta na kimwe bazira kuri abanyamurenge kuko nta na dosiye nimwe bafite usibye ko bazira ko ari abanyamurenge.
Uwo Colonel Nyembo Kifu niwe ushinzwe iperereza mu ntara ya Kivu yepfo na Maniema, mbese niwe ushinzwe gufata kubera ko ashinzwe iperereza mu gisirikare.
Yego rwose afite ibimenyetso z'abagomba gufata agomba kubafata abifitiye uburenganzira ariko ikibabaje nuko afata inzira karengane tutati impamvu muri ibi bihe hari intambara ya Nord Kivu zose babyitirira iriya ntambara ariko nkuko abanyamurenge b'Ukavu bazanditse baba abanyamurenge b'Ukavu n'abanyamurenge bo muri Kongo muri rusange ntaho bahuriye n'iriya ntambara ibera muri Nord Kivu barazanditse ku buryo bugaragara budasubirwamo ariko impamvu rero niyo babajije abategetsi ba Congo minisitiri wa interior ushinzwe umutekano kuko ndetse banavuga amagambo perezida w'igihugu aheruka kuvuga ku mugaragaro yamagana abantu basa n'abakoresha ivangura rya moko.
Ariko se mwebwe bwana Ruberangabo iyo mureba musanga uwo mukoneri Nyembo Kifu afite izihe nyungu mu gufata abanyamurenge bo muri Kivu yepfo badafite naho bahuriye n'intambara ibera muri Kivu ya ruguru?
Bo arabirema nyine kugira ngo uko bazanditse abanyabukavu bakeka ko hari impamvu nka zitatu. Impamvu ya mbere bavuze nuko uriya mugabo n'ahandi yakoze nabi. Impamvu ya gatatu nuko nyine agenda byivugira ko akisano n'abategetsi bakomeye bo mu gisirikare ariko cyane nkuko ruriya rwandiko rubivuga indeko rusange y'Ukavu yanakese kuko akorera ziriya ntambara zirimo n'uriki ku buryo bugaragara bavuze ko bakeka rwose ko akoreshwa na serivisi z'u Rwanda kugira ngo zitoteze abanyamurenge. Rero uribuka ko u Rwanda rwihandagara rukavuga ngo abatutsi bo muri Congo bararengana. Yego bararengana ariko u Rwanda iyo rubijemo rero ruba ruje asumuriro ntabwo u Rwanda ruba ruje kuturengera. Izo zagaragaye mu ntambara zose nyinshi cyane zatangiye kuva 1996 kugeza n'ubu. U Rwanda rurabizi ko iyo ruje muri ziriya ntambara hamwe n'abo banyekongo bandi batwanga icyo ruba rurimo gukora ni ugusuka esanse muri uwo muriro abanyekongo bakije noneho bakomeza kutugurumana nabo bagakomeza intambara mu nyungu z'u Rwanda.
Ariko Ruberangabo mwebwe banyamurenge abanyekongo rimwe na rimwe bibaho iyo izo ntambara zibaye hari igihe babavudukana bakabiraramo bakabica igihe u Rwanda ruvuze yuko rutakwemera yuko rwabarebera mwicwa namwe mugahendukira mukavuga ngo ntudutabare utureke iyo mpyisi turye ntabwo numva neza icyo ushaka kuvuga.
Ubivuze gutyo uzakumvikana neza kuva 1996 ubwo ni imyaka 20 irenga 20 twabaye mu ntambara ya FDL twabaye mu ntambara ya RCD twabaye n'umuzindi Ukavu 2004 n'intambwe 2022 nagihe kigeze kigaragaramo ku Rwanda rwaje tafa Rwanda koko ruza mu nyungu zarwo na inza ngunda kuvuga ngo nanje ndo munyarwanda nabikora ariko baba baje kuduteza abandi banye Kongo nkunze kubivuga kenshi yego Rwanda sitajeje bibazo za Kongo ariko Rwanda rwasanze Kongo ifite ibibazo Kongo yaratije umuriro abanye Kongo harabaye ibibazo batwita abanyarwanda batwita abashitsi ubwo rero Rwanda rubaruboneyeho kuzaza kuza bagasukamo esanse kugira ngo umuriro ugurumane kivu ndikabona mahoro Kongo ndikabona mahoro nabo bakomeze bayisahure
muri ibaruwa y'abanyamurenge b'Ibukavu haraho bavuga ko uyu mukoneri Nyembo Kifu avuga ko abo banyamurenge igihe nikigera bazabasubiza mu Rwanda none ko n'urwo Rwanda rubashyigikira mu rwihakana muzatabarwa nande
twebwe turaba kongomane abazadutabara turabazi n'abadashaka ko tuzashirira muri Kongo abo ngabo rero Rwanda ntirurimo kuko rwatugaragaje ko rutaje kudutabara ahubwo nkuko nabivuze rwaje pasi umuriro kugira ngo tuzashirire muri Kongo izo tubifitiye bihamya byinshi n'amateka menshi kuko rwigeze no kutubwira ngo tuve iriya ruguru iwacu tukibuye 96 niko bigeze kutubwira ariko izo zose twarabyanze tuzakomeza twirwaneho n'abandi banye Kongo kuko hari abanye Kongo bazima abo tuzakomeza turwane izo ntambara kugeza tuzitsinze
Enoch Duberangabo umunyamurenge w'inararibonye wigeze kuba umudepite mu nama nshingamategeko ndagushimye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi ry'America
murakoze Venice
mu Rwanda bacungera amabohero bagera kuri 18 birukanywe mu kazi abandi barenga 20 nabo bariko barakurikiranwa n'inzego z'ubutungane ku byaha bitandukanye ni nyuma y'amezi agera kuri 5 bapfunzwe mu buryo bemeza ko buciye kubiri n'amategeko Erike bagiri ubusa araduhe ibindi
mu mpera z'ukwezi gushize nibwo ijwi rya Amerika yatambukije inkuru y'abacungagereza bagera ku 135 bari bafungiye urwamagana mu kigo kiberemo amahugurwa n'imyitozo ku bacungagereza abo bari bagiye kuhamara amezi agera muri 5 mu buryo bo n'imiryango yabo bemeza ko bunyuranije n'amategeko icyo gihe urwego rw'amagereza rwahakana ijwi rya Amerika ruvuga ko nta mukozi warwo ufunzwe bidateye kabiri rubinyujije mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu birimo ibyegamiye kuri leta rwemeje ko hari abacungagereza bari bafunzwe bakurikiranywe amakosa atandukanye y'akazi Isoko z'ijwi rya Amerika ntizahwemye gukomeza kuduha amakuru kuri iki kibazo. Amakuru mashya zaduhaye atubwira ko mu bacungagereza 135 bari bafunzwe abagera kuri 89 bahise birukanwa mu kazi, abandi 26 bakomeza gufungirwa mu mastasiyo ya polisi atandukanye. Ni mu gihe abandi bacungagereza 20 bahise basubizwa mu kazi. Amakuru dukura kuri umwe mu bayobozi b'urwego rw'amagereza mu Rwanda akatubwira ko abafunzwe huko ari 26 batangiye kubazwa n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU ku byaha bakekwaho mu gihe bagitegereje kugezwa imbere y'ubucamanza. Mu mazina twabashije kumenya ko bafunzwe harimo uwitwa Tarisise Nshimiyimana wayoboraga gereza ya Muhanga, Fred Kibibi wayoboraga gereza ya Rwamagana ndetse na Justine Binama wari umwungirije kuri uwo mwanya. Isoko y'ijwi rya Amerika ikatubwira ko abo bafungiwe kuri sitasiyo ya Kimihurura mu gihe bagitegereje kuburana. Ijwi rya Amerika yahamagaye kenshi bamwe mu bo bivugwa ko birukanywe mu kazi ariko mu babashije kwitaba nta n'umwe wembeye kugira icyo dutangariza. Uyu numwe muri bo waduhamirije ko bamwirukanye ariko ntiyemeye kumvikana mu itangazamakuru kubera impungenge ze twamurindiye umutekano.
Baravuze ngo mugende gusabira aho ngaho ntabwo barabaha ibaruwa yanyu.
Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona abavugira urwego rw'imfungwa n'abagororwa ngo twumve icyo bavuga kuri iki kibazo. Twahamagaye Madame Therese Kubwimana ntiyitaba telefone ye ngendanwa, ariko ubutumwa bugufi ijwi rya Amerika ryamwoherereje ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp bigaragara ko bwamugezeho kandi yabusomye. Uretse kuba taratanze imibare kuri buri cyiciro, amakuru agaragara mu bitangazamakuru byandikirwa hano mu Rwanda yemeza ko umuvugizi w'urwego yemeje ko mu bacungagereza bari bafungiwe Rwamagana bari mu byiciro bitatu. Yemere ikinyamakuru igihe.com ko hari abashyikirijwe RIBU, hari abahagaritswe mu kazi mu buryo yisubwa gateganyo, kandi ko hari n'abazagaruka mu kazi. kugeza duteguriye inkuru kandi urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda ribu nitwari twakabashije kurubona. Iyo bwana Thierry Murangira uvugira urwego yitaba telefone y'ijwi rya Amerika yashoboraga kuduhamiriza amakuru y'abafunzwe ibyaha bakekwaho ndetse naho amadosiye yabageze. Mu bijwi rya Amerika ryabashije kumenya ko birukanywe mu kazi sabacungagereza bato gusa ahubwo baravanze barimo n'abari abayobozi bakuru b'amagereza. Abo ni Eugene Mutabazi wari umuyobozi wungirije wa gereza nkuru ya Nyarugenge iri mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali, Emmanuel Habinshuti wayoboraga gereza ya Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, Innocent Gafurebo wayoboraga gereza ya Rubavu inyakiriba mu burengerazuba bw'u Rwanda, na Grace Ndwanyi wayoboraga gereza ya Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Isoko y'ijwi rya Amerika ikatubwira ko Ndwanyi akanama gashinzwe imyitwarire mu rwego yakoreragamo kamushinje ko yasesaguye umutungo w'urwego bigakomoka ku gitanda cy'imbaho yakoresheje cyo yagombaga kuryamaho muri gereza yayoboraga, agasigara yibaza niba umuyobozi wa gereza yaragombaga kurara kumbagara hasi kuri sima. Ijwi rya Amerika ryamenya makuru ko ibi byabaye nyuma y'inama idasanzwe yateranye ku itariki ya 29 z'ukwezi gushize igahuza abategetsi bakuru batandukanye bo mu nzego z'umutekano bakimara kumenya ko abo bafungiwe Rwamagana. Iyo nama irasa n'iyashyize igitutu ku rwego rw'amagereza mu Rwanda kuko yarusa gukemura ikibazo vuba na bwangu. Igikomeje gushyirwa mu majwi ni icyuka kibi hagati y'abakozi b'urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda, bagashyira mu majwi umuyobozi mukuru wabo wungirije Madamu Rose Muhisoniko ashaka gutonesha bamwe abandi akabirukana mu kazi. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona Madamu Muhisoni ngo yumve icyo asubiza kubimuvugwaho. Ehe bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mubandanya gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika, ubu naho twerekeze ku makuru y'inkino. Ejo wari umunsi wa kabiri w'inkino z'umugwi wa Sahara mu ihiganwa rya Basketball Africa League. Mu rukino rwa mbere rw'umunsi wa kabiri, ekipe Rivers Hoopers yo muri Nigeria yatsinze APR Basketball Club yo mu Rwanda ku manota 86-82. Mu rukino rwa kabiri, AS Douane yo muri Senegal yatsinze US Monastir yo muri Tunisia ku manota 76-59. Mu Rwanda naho mu mupira w'amaguru muri indwi hazomenyekana amaikipe abiri azomanuka ava muri division ya mbere akaja muri division ya kabiri. Umenyesha makuru Jean-Claude Munyandinda adohe aya makuru.
Mu gihe hasigaye umukino umwe gusa kuri buri kipe kugira ngo shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda irangire, amakipe atatu ari mu mazi abira. Ayo makipe agomba kuboneka amabiri azamanuka mu cyiciro cya kabiri byanze bikunze, ni Etoile de l'Est y'akarere ka Ngoma, Bugesera FC y'akarere ka Bugesera na Sunrise y'akarere ka Nyagatare. Aya makipe yose nayo mu ntara y'Iburasirazuba. Ku munsi ubanziriza wa nyuma w'iyi shampiyona, amakipe atatu ariyo APR FC, Kivu Sport n'Amagaju FC yerekanye intambwe y'abagabo atsinda imikino yayo atitaye ku kababaro k'amakipe bari bahanganye. APR FC yamaze no kwegukana igikombe cya shampiyona, yatsinze Gorilla FC ibitego bibiri ku busa, irushaho gukataza muri gahunda yayo yo kugera ku ndunduro idatsinzwe umukino n'umwe. Kivu Sport nayo yatsindiye Etincelles FC ibitego bitatu kuri bibiri kuri Stade Muganda i Rubavu, iboneraho gutanga ubutumwa bugenewe abari bamaze iminsi bahwihwisa ko izatanga amanota y'ubwasisi. Indi kipe yagaragaje ubunyamwuga ni Amagaju FC yo mu Bufundu mu karere ka Nyamagabe, yatsinze Sunrise igitego kimwe ku busa, irushaho kuyisunikira mu manga. Mu gihe hari amakipe ashimirwa kutagendera ku marangamutima ayariyo yose, hari n'andi makipe yateje urujijo mu mikino yo mu mpera z'icyumweru gishize ku buryo bamwe mu bakunzi ba ruhago bakomeje kuyashidikanyaho. Ayo makipe adashimwa kabiri ni Musanze FC y'akarere ka Musanze na Police FC y'igipolisi cy'u Rwanda. Hari bamwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda barimo kurushaho kwibaza bati ariko nk'aya makipe buri ki kugira ngo nayo azashobore kuba seriye nk'ayandi. Na ikipe ya Police FC yari imaze nyamara kwegukana igikombe cy'amahoro yatsindiwe na Etoile de l'Est ibitego bibiri kuri kimwe kuri Stade yitiriwe Pele Nyamirambo bamwe babibona nko kubererekera ikipe ya Karere ka Ngoma ikipe ya Marine FC nayo igitego kimwe kubusa yatsinze Musanze FC cyayihesheje amanota 3 y'umutekano ariko nanone abandi bakavuga ko ayo manota yabonetse mu kimeze nk'umuhango w'ubusabane impaka zose zizacika muri iki cyumweru twatangiye cyane cyane ku mukino uzahuza Etoile de l'Est na Bugesera FC muri aya makipe abiri ikipe izashobora gutsinda indi izabirokotse naho izatsindwa izahita ikonkoboka mu kiciro cya kabiri indi kipe ya kabiri izamanuka ni Sunrise ya Karere ka Nyagatare isabwa ibisa n'ibidashoboka kugira ngo ishobore kurusimbuka Sunrise igomba kwitsindira Marine FC kuri Stade Golgota kandi igatsinda umubo w'ibitego birenze 10 hanyuma igategereza ibitangaza bya munsindire bishobora kubera ku bindi bibuga tunyarukiye mu kino cya basketball ikipe ya APR Basketball Club yatangiye neza imikino mu itsinda rya Sahara mu irushanwa rya Basketball Africa League ry'uyu mwaka ikipe y'abasirikare b'u Rwanda ejo bundi kwa gatandatu yatunguye US Monastir yo muri Tunisia itsinda amanota 89 kuri 88 Noel Obadia ari mu bakinnyi bitwaye neza muri uyu mukino ku ruhande rwa APR Basketball Club indi kipe yatangiye itungurana ni Rivers Hoopers yo muri Nigeria yatsinze AS Douane yo muri Senegal amanota 77 kuri 68 iyi mikino irimo kubera mu nyubako ya Dakar Arena muri Senegal izarangira ku cyumweru tariki ya 12 y'uko kwezi kwa gatanu Jean-Claude Munyandinda ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Jean-Claude Munyandinda makuru y'inkino tuyabandanize mu Burundi ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ejo ku munsi w'Imana niho ryasozegwa imigwi ya Tigre Noir Tel Aviv na Magara Young Boys izokina mu cicaro ca kabiri mu higanwa ry'umwaka w'2025 shira w'2025 muri basketball naho ku munsi wa gatandatu urangiye niho hatogwa indongozi shasha zirongowe na Claver Hakimana inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana
Muna maya bosi dasanzwe yo kuri wa gatandatu naho Claver Hakimana yemezwa ngasubire Jean Paul Manirakiza yatanze imihoho mu burongozi bw'ishyira mu rya basketball mu Burundi Febabu muvyo abo bagize inama ya bose baganiriye harimo kwiganwa ritangura tariki 18 za kuno kwezi mu kwezi kw'icyenda rigasozerwa Claver Hakimana amenyesha ko yizeye kwiganwa rizogenda neza agahamagarira abakunzi b'ugo rukino kugaruka ku kibuga ari benshi bagashigikira imigwi yabo
turizera yuko bose bazo kwitabira ibyo bikorwa kanatsinda abonye ko muri assembly generale bose bari baje bose bari bahari kandi turabona umurwi uvuga kutazitabira ibikorwa kuko ibaye mu nyuma
mu gihe hari abibaza ko gutegura amahiganwa mu gishyira hamwe rya basketball mu Burundi riri mu bihano ryafatiwe n'ishyira hamwe mpuzamakungu FIBA ari uguta umwanya Claver Hakimana asaba akunzi ba basketball gutekana
kirimo abagabo kuko yaba ibihano byari binini gosi biduhanze ni inama ntiyari kuba turashobora kuronka ibihano ariko bitaremereye nk'ivyo twari twiteze izo tumenyeshwa rero officiellement sinababwira tutararonka ikete ntitumenyeshe ibihano twaronse
umupira w'amaguru naho higanwa ryaraye risozerewe mu gihe Vitaro yari twaye hasigaye inkino zibiri hari hasigaye kumenyekana imigwi izokina mu cicaro ca kabiri mu higanwa ryimirije iyo nayo yose yarayimenyekanye ni Magara Young Boys Tel Aviv na Tigre Noir umugwi wa Interstar uri mu migwi ikunzwe cyane mu gisagara cha Bujumbura warayurokotse mu rukino rwa nyuma watsinzemwo Kayanza United iyo nsinzi iyo nyene ntiyari kwiye byasabwa ko Vitaro itsinda Tel Aviv ikaba yarabigeze ko kubitsinda bibiri kubusa Interstar ibona kurokoka Etienne Manirakiza avugira uwo mugwi yabwijwe rya Amerika igituma uwo mugwi uhuzagurika
ico biva ko ari uburyo bazi uko imigwi hano mu Burundi sanga mikoro atari kirenga rero numugwa Interstar ubutuvugana mu Burundi bwa ko tugeze kuri nka semi professionnel umukinyura muri ha kandi mugiyukeneye umukinyi mwiza urumva nawe gakiriro abari kanini buraza kumugura amahera menshi kandi umuhembo amahera menshi usanga rero kubera mikoro make ataba abakinyi novuga uko bafise maturité babakinyi bafise experience babakinyi beza no mugwi uronka hanini ahubwo gakusanga ni wa mugwi uri kurafashwa n'izino
umuvugizi wa Interstar amenyesha abakunzi b'uwo mugwi ko bayobozi bagiye gukosora amakosa yose yagiye aratuma Interstar igira ibihe bibi
ndongozi zihari ubwa mbere zirafise novuga manda y'imyaka 4 agiye gushyirwa mu ngiro novuga ko imigambi y'uno mugwi imbona kazoza kuko uno mugwi muri politique y'indongozi shasha bagomba kuba professionnel nibaza yuko amakosa yoba yarabaye mu bijyanye no kugura abakinyi ku mwaka uheze atazosubira kuba ubu nico gikorwa kigiye kutangura gutunganywa neza kugira ngo abakinyi bazofashe no mugwa Interstar muzi muri sezo ya 2024-2025 abari umugwi ifashe abari umugwi ufise abakinyi beza abakinyi novuga ko bashoboye
inkino z'umwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024 zizosozerwa itariki 25 za kuno kwezi kuri uwo munsi niho hazoba urukino rwa nyuma rw'igikombe cy'umukuru w'igihugu uzota ukana icyo gikombe azocaherekeza Vitaro mu nkino za Afrika. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tungimana, ndagushimiye kuri aya makuru y'inkino. Njuti muduteza amatwi ahani aya makuru ahagarariye, ndabashimire cyane ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi bacu badufashije gutegura no kubashikiriza aya makuru. Radio Ataha niwe yashize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahigwe. Iri umunsi mwiza.